Tuli, 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 Nena mama, mama, oh Nena mama, mama, Wairi mama. Let's go now. Twende, chisa wote. Twende. Wote wanaumiza mapenzi, wote tucheze. Wote wanaumiza mapenzi, tucheze wote. Tucelebrate leo Bush Iconi.
DJ, Junkie Flavor.
Bora